nyama ande ke likolo makoye maya ayo ke la maila mambisi kuma mara yo nyawe o sala monto ne lilingi na yo nyawe ye
Yahweh, 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 Yahweh,